Kulo mlando wensuku zokugcina kushaya ngobhombela sengifundile ngizama ukuthola elokundiza enhlangakazi kepha angikutholi. Umprofethi waqala cishe ngo-1934 ukuvalelisa. Kodwa uhambo lakhe siqala lapho ehla enhlangakazi emva kwaJanuwari 1935. Esuka enhlangakazi waya emzini wakhe osemgungundlovu e-Aden. Wafika washumayela ethi, "Bantu bami sengiyahamba ngiphathiseni, ngofike ngithini ngimthumile." Ubabela ngacishe ngo-February 1935. Uthi wezwa emkhumbulo umprofethi, wabesesuka esikoleni emanzi imntoti embona ekuphakameni, kodwa akaze wamthola, waze wamthola ibhenqola. Uthi ke ubabelanga ngamfumanisa elele ngesisu odakene ecamelejeni, umlangeni ehlele esiceshini eduzane kwakhe izulu linile. Ngambuza ngathi, "Baba ulaleleni ngesisu odakene na?" Wayesephendula, "Mntanami wenziwa yini ukuthi ungidabukele na? Kwenza ngoba ngiyakuzala yini, enganginangu uyihle umlangeni akasho lutho. Ungibona ngihlela odakeni nje, ngiyabuza emzimbeni wami nasenhliziyweni yami ngithi, nhliziyo yami awumlaleli ngani uJehova na? Mzimba wami awuyenzi ngani ntando kaJehova na? Ngoba zonke izilwane ziyamlalela, nezilwane zasendle ziyayenza intando kaJehova, nezimbuzi ziyayenza intando kaNkulunkulu, nelanga liyayenza intando kaNkulunkulu, nezinkanyezi ziyayenza intando kaNkulunkulu. Ngibuza enhliziyweni yami ngithi, nhliziyo yami wena wedwa wenziwa yini ukuthi ulwe noNkulunkulu? Nawe nyama yami wenziwa yini ungathanda ukwenza intando kaNkulunkulu?" Lithi langasebebuyela emuva wathi ubabamkhulu akumvusa ekuseni uma esebuyela esikoleni. Uthi ubabelanga wesaba ukumvusa, kodwa wabona sekukhanya endlini yakhe. Wamphelezela ubabamkhulu, bathi uma befika emhosheni wabesethi umprofethi, "Kulungile mntanami, hamba." Uthi ubabelanga wahamba endawana wasebheka emuva, wamfumanisa esamile, amehlo akhe egcwele usizi, kanti usembona okokugcina. Mhla umprofethi egcine ekuphakameni wenza inkonzo kwaginya ezinye. Uma eshumayela wabala izinto noma izona eziningi, ethi, "Abantu bami ngingumakoti ngihamba, sengiyahamba ngiya kuJehova. Zonke izinto zenu ebenginikhuza kuzo namhlanje sengiyanivumela zenzeni. Othakathanga ngithakathakathe kakhulu, nawe mfazi ophinga ngithi phinga kakhulu. Nawe ndoda eqamba amanga ungawayeki ukuze nithi uma senisha, nithi sazenza sadela." Waphuma ekuphakameni kwaginya ezinye egaqa ngamadolo, akabange sabheka emuva. Wagaqa ngamadolo njalo waze wofika esangweni lasekuphakameni. Wagijima amandiya eza kuye ethi, "Baba, thina siza wena." Waphendula umprofethi wathi, "Cha, angeke ningisize bantu bami. Ngiyavalelisa kulo muzi, angisenakuphinda ngiyathele kuyo ngezinyawo zami. Sengiyobuya sengithwele." Wahlabelela isihlabelelo wathi, "Mdedele aphume, akekho umsengwe manje." Wasuke ekuphakameni selibhekise kwaZulu. Evela eNatali wafika emzini wakhe oseningizimu nasesikhaweni eNelsie. Nakhona eNelsie waphinda lawo mazwi wathi, "Ngingumakoti, ngizokwabela abantu imisebenzi abemihle nemibi. Othakatha ngimnika ukuba kathakathe kakhulu. Uma ubebulale umuntu oyedwa, abulale abaningi ukuze kuthi uma eya esihogweni angabi nezaba. Nokwenza okulungile akakwenze kakhulu." Esuka eNelsie wedlula emzini wakhe osenyakatho nasesikhaweni eBhekzitha. Wathatha isitimela esiteshini emzingwenya eselibhekise enyakatho. NgoLwesihlanu wehla esiteshini singaphambi kwasemkhuzu eBhiyela. Nakwesuku amabi kakhulu washumayela kakhulu enza isimangaliso. Ngesonto wasuka ngezinyawo kwesikamabi kakhulu ehamba nomhlangano waye wahlola ezintabeni kwashaya indoda. Balala entabeni. Wavuka ekuseni wagubhukela enkantolo obunjeni eyocela imvume yokushumayela sekungomsombuluko. Esuka enkantolo obunjeni bahamba baze bahlola entshongweni. Balala entabeni. Basuka entshongweni ngolwesibili ekuseni sebelibhekise emseleni kwesikambazini. Ukusuka entshongweni ukuya emseleni kwaba luhambo olunzima kakhulu kubo bonke abantu ngoba indawo yakwamhlaba iyalingana inehlabathi futhi abantu basebelambile. Waqala ngalolo suku ukubonakala ukuthi umprofethi usekhathele. Ibhulukwe ligqokile ladabuka laze lahlanganiswa ngameva. Bafika emseleni ntambama. Bathi befika emseleni kwambazini bathola sekunabantu abaningi abasebelindele khona umprofethi. Ubabamkhulu wavula khona kunjalo inkonzo, kodwa abantu ayehamba nabo basebekhathele kakhulu bengasakwazi ngisho ukuhlabelela. Khona kunjalo wavula inkonzo abagulayo wathinazela abantu kwabasengathi akwenzekanga lutho. Kwalalwa khona kombazini. Ngakusasa umprofethi wavuka yokubhaphathisa abantu abangamashumi esishiyagalombili. Ebuya ekubhaphathiseni sekungolwesithathu kwabe sekuyasinwa. Isihlabelelo esithi, "Sakubona kuphakama, sakubona Judiya." Yasina lensizwa sezulwini ngesambulela yavuka yaba yintsha. Yakhomba eningizimu, yakhomba enyakatho, yakhomba empumalanga, yakhomba entshonalanga. Waphenduka wabheka izinsizwa wayesina nazo wabesethi, "Ngiyangiqinela bafana ngoba sengimdala. babeseshayisa ke singaziwa esithi ho ho kuyophela konke lokho lapho sengembethe inyama enja. Emva kwalokho wabiza inkonzo wathatha iBhayibheli wabesefunda incwadi yamaHubo 7 verse 17 kuya ku-18. Nkulunkulu ungifundisile kwasebuntwaneni bami ukuze kube manje ukushumayela ngezinamaliso zakho. Noma sengimdala ngimpuma, Nkulunkulu ungangishiyi ngize ngitshengise amandla akho esizukulwaneni esizayo nakubo bonke abezayo. Wathi eseqedile ukufunda wabesethi, kwakukhona indoda enamadodana alishumi kodwa ayengakwazi ukuzingela ngaphandle kweyodwa futhi yayikhuthele. Ngelinye ilanga le ndodana yavuka ekuseni nezinja zabafowabo yaya eqeleni ukuzingela. Kulezi zinja kwakunesimako kuthiwa udobi. Lesi simako sasifunde ukuvusa izinyamazane bese ezinkulu ziyayisukela. Kwathi kanti ubehlala ethola izinyamazane, ngalolo suku zavuka izinyamazane. Wathi lapho ethiwa zisasazela ngezinja, zavele izinja zazithela ngabandayo. Wathatha isagila wazibulala zonke izinja. Wavuka lapho waya ekhaya, bambona bafo bengaphethe lutho nezinja zingekho. Kwagijima unina weza kuye wafika wabuza ukuthi ziphi izinja. Wamtshela unina ukuthi izinja uzibulele. Unina wahlaba umkhosi etshela amadodana akhe ngokwenzekile. Beza kuye bethetha bethi uzibulaleleni izinja. Kepha bathi befika kuye bembuza, bamfica esethule elele engasenandaba nabakhulumayo. Emva kwalo mzekeliso umprofethi wathula isikhathi eside engacwayizi. Wathi esuka wayivala inkonzo. Wasuka emseni ngolwesine eselibhekise emkhuze. Balala kanye endleleni baze bawufika emkhuze ngolwesihlanu. Basuka emkhuze sebelibhekise kwaZulu waze wehla esiteshini esiseduze nakwambonambi eMaphosa. Esuka kwambonambi walibhekisa emzini wakhe eMkhayideni oseduze naseRichards Bay. Lapho wayeze ukuzokwenza umhlangano ka-Epreli wePhasika, wayehamba nabantu abaningi ababemhlangabeze esiteshini. Njengoba wabesevele ekhathele, u-Ezra Mbonambi wamthoyela ithole lembongolo, wafika emkhayideni eseligibele. Abantu bagcwala izinkalo begijima bemhlangabezile, bakha isundu balendlala phansi lapho wayezohamba khona njengoJesu engena eJerusalema. Kanti uma uzangena kuwo naye wayesengena okokugcina. Njengamhla ephuma ekuphakameni, nasemkhayideni wathi uma efika wehla embongolweni wagaqa ngamadolo. Wathi uma efika phakathi nesango walala ngesizwe, badumala abantu abaze bazi ukuthi kwenzekani. Waqala ukuhlabeka ekhona emkhayideni. Kanti nomfundisi umngomo sebambekile kakhulu ezwa ukuthi umfundisi uyagula, wavuka waya kuye wafike wathi, "Mngoma, uyakwesaba yini ukufa? Mina mfundisi sengiyahamba, wena uzophila bese uyangcwaba." Nempela waphila khona lapho umfundisi umngoma. Ayibonge Nkosi enkulu akithi ekuhleni. Mhlalulunye uMeyi 1935 wabonakala umprofethi ehlalele enxanye engathokozile. Enye inkosikazi engumabhalane wakhe yezwakala ikhuluma namanye amakhosikazi ithi, "Ubaba usiyahamba emhlabeni." Umfundisi umngomo waya kuye eyoyibuza ukuthi ithi. Yamtshengisa incwadi ekade ibhalwe ngumprofethi ethi, "Inyama yami ikhathele izolala ethuneni, umoya wami uzovuka wembathe inyama entsha. Waphakade bengizele nanini ngoba khona. Vusa omunye endlini yamaholo abantu bakho, umnike inhliziyo efana nayo eyakho. Umphathe umgcobe ngamafutha omusa." Lapho bezwa lawa mazwi, bonke abantu bashawa luvalo. Wonke umuntu waba nosizi bezibuza beziphendula ukuthi konke le nto ingenzeka. Mhlaka 2 May 1935 kwakungolwesine, umthandazo wovuka usanda ngo-7 ekuseni. Kwathi uma kungeniswa umthandazo wabe sethumela ukuthi umthandazo awungangeni. Kepha abantu abahlale balinde isikhathi sokuphuma komphefumulo wakhe. Abantu ke bahlala bethuthumele. Wabiza abafana ababili, omunye kwakunguJosepha Sidlamini. Wathi ababeke iwashi babheke isikhathi umphefumulo wakhe ozohamba ngaso. Kwathi ngo-9 ekuseni kanti kade esejumekile, wavuka wabesethi, "Hawu kanti ngikuphi la?" Wabesethula isikhathi eside. Emva kwalokho waphenduka wabheka eningizimu, wathula wabheka enyakatho, ethule wabheka empumalanga elokhu ethule. Khona lapho umzimba wakhe waqhaqhazela wabe usuyehla. Wathula ingunaphakade ngo-9 ekuseni.